nabaliwa bagenda okubeerawo bonna nga basetingaawo so we bakusetingira ngoli mu disease there's no way you can take a short they wanna kuba short tebajja kubeera mu maanyi kubanga okukozesa maanyi maanyi okumetinga okumpiira ino tokufuna then
Mira, 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 dale, me tocó.